Days with Charles Cabani.
Siyabingelela Bishop noma Bishop kanjalo ke sizothi nje siza kuga sphosa loko okusemandleni ethu nzwakhe basebethi ke angibokubambisa naloko okuncane ukuthi ukuze uthenge udrink kodwa phela lo 0%
with Charles Cabani.
May I take this opportunity to greet the pastors who are here, bonke abazalwane, and the two lovely friends of mine in the name of Jesus. You know, now I've just learned that life is too short.
Impilo ke imfishane kakhulu.
And we need to celebrate each other whilst we are still alive.
Kumele sibungazane sisaphila.
My first experience here is ECC.
Uqala kwami ke ukubona iECC.
I was in my shorts.
Ngange gqoka isikhindi.
And a t-shirt.
Kanye neskipa.
And a bishop wangwena agqoke suit.
And the bishop on this side was wearing a suit as usual.
And everyone agqoke suit.
Aw sonke ke sasicitshi.
And I felt out of place.
Aw ngezwe ukuthi bengiyapi moya ingcwele.
But I remained seated.
Kodwa ngahlala.
A front seat.
Ngahlala phambili futhi.
Na short yami.
With my short.
Se mfundisi onganifundisa ukugqoka suit.
In actual fact, the bishop taught me to wear a suit.
Na tie.
And together with a tie ubishop lo
mara namuhla wanjikela
uyayizwa ndaba
se igqoka singwaso le Nigeria noku ungubulandzela ka Facebook every day igqoka so le ma Nigeria I don't know kuse jike kwini kanjani
now I can't catch up with him
I don't even know kuna man fanele jika or not
nomushaye zimhlophe nawe noma kanjani
but what I've realized is that as you grow older in life
ukuthi ke uma ukhula empilweni
your perspective of life changes
indlela obuka ngayo izinto nayo iyashintsha
nibone majita la matisa imali la
I saw amajita elethe imali la
nibona bamama batisa amapijama
no mama baletha ke namapijama
that's a change of perspective
uyabona ke sokushintsha indlela yokubuka izinto
ibona abagogo batisa ama toilet paper
I saw grannies bringing toilet papers
You can see that as you grow older your perspective of life
you notice that
really changed
njengoba ukhula nezinto obuka ngayo ziyashintsha
I understand this is the year of elevation in this church
ngiyazi ukuthi unyaka lo wokuphakanyiswa kuleli bandla lase ECC
allow me to say some few words that will help you
ngivumelene ngisho lamazwi ambalwa azokusiza
to reach your year of elevation
ukuze lo nyaka wokhushulwa ufinyelele kuwe
up so far nibone umuntu wayihwani who was really elevated
ngibona umuntu oyedwa ke ophakanyisiwe namhlanje
lokho ayimpelela ajayisa la
hayi ucishe wathinta isiphambano impela
I don't know kuye kwini la
angazi ube ngapha kodwa
nibona Goliath impela
hayi ke loyo ubaba uzuma lo
the year of elevation
unyaka wokhushulo
you must get this thing very clear
thathe kahle lokho
the life of Jesus Christ
impilo ka Jesu Christu
guarantees us salvation
isinika insindiso epheleleyo
but his principles
kodwa ke imigomo yakhe
guarantees us elevation in life
isiqinisekisa ukuphakanyiswa empilweni
It doesn't matter who you are in life.
Akhathalekise ukuthi ungubani empilweni.
If you follow the principles of Jesus Christ,
uma nje ulandele imigaqo kaJesu,
you will be elevated.
Uzawuphakanyiswa impela.
You will be elevated.
Uzawuphakanyiswa.
And if you don't follow the principles of Jesus Christ,
nalapho futhi ungayilandeli imiyalo yakhe,
you won't be elevated.
Ngeke uphakanyiswe.
No wonder sometimes we get jealous to the Jews who are elevated.
Yingako size sibadlela umona laba ngamajuda
abaphakanyiswa. The Jews who are elevated in life.
Nabantu abathize bokuhamba abaphakanyiswayo.
And thina abazalwane we come to church Monday to Monday and we are not elevated at all.
And we get surprised ukuthi why we come to church but we don't get elevated.
Because life is about principles and nothing else.
Impilo inemigomo akukho kudlula lokho.
In Dubai in a desert
lapha ya ogwadule,
they cause rain,
benza kube nemvula
because of the principles.
Ngenxa yemgaqo abayibekile,
they know what to do to the clouds.
Bayazi ukuthi
they manipulate the clouds,
wenzana amafu
agcine cause rain
ukuze agcine enetha.
Whenever we give in life,
njalo ke masinikele empilweni,
which is one of the greatest principles to be elevated.
Okuyinyo yemigomo ebalekile yokuphakanyiswa.
We give,
sinikela.
One, because of obligation.
Okuqala ngenxa yokubophezeleka.
Like your tithe.
Njengokweshumi.
It's a command.
Izishumi zingumyalo.
You like it or not?
Uyathanda awuthandi.
You have to.
Kumele ukhiphe kweshu.
If you don't,
uma ungakhiphi,
the Bible says you are robbing God.
Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyamphanga.
Secondly, we give out of observation.
Okwesibili sinikela ngokubuka.
It's not a force.
Awuphoqwa.
But you look and then you see a need.
God uyabuka bese ubona isikhalo esikhona.
No prayer needed.
Hayi kuleyo angidingeki umthandazo.
You observe.
Uyabukisisa.
Finally,
okugcina,
which is the highest form,
okuyenye izindlela ezinkulu,
we give out of revelation.
Sinikela ngokwesambulo.
And this is the highest form of giving.
Lena ke iyona indlela ephakemeyo yokunikela.
When you give out of revelation,
uma unikela ngenxa yesambulo.
1 Timothy 5 verse 17.
UTimothy oqala chapter 5 verse 17 says
let elders,
akuthi abadala bebandla,
who rule,
abaphetheyo,
be counted worthy of double honor.
Kube yibo abahlonishwa ngokuphindiweyo.
Mfundisi,
Bishop,
we are saying you ruled worthy.
Sithi wena uphathe kahle,
and you deserve double honor.
Futhi ufanele uhlonishwa ngokuphindiweyo.
In other words, you do get your salary from the church.
Impela mhlambe ibandla leholela.
But what we are doing today,
Kodwa esikwenza namhlanje,
is a double honor.
Ukuthi sokuhlonipha ngokuphindiweyo.
You may call it a pastor's appreciation.
Ningathi ke ukubonga komfundisi.
But that's what the Bible calls it, a double honor.
Kodwa iBhayibheli lithi okuphindiweyo kokuhlonipha.
And mind you,
qaphela ke,
every type of giving,
lonke uhlobo lokunikela,
has got its own rewards.
Linemvuzo yakhona.
If you look into the tithe,
mawubheka eshumini,
the Bible says God will open the windows of heaven.
Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyavula amafastela ezulu.
It is not the pastor's appreciation that will do that. It's only the tithe which will open the windows of heaven.
Akakhulunywa ngepastor's appreciation ukuthiwa okweshumi kono kovula amawindi.
It will make sure there's meat in the house.
Kuqinisekise ukuthi kunokudla endlini kaNkuluNkulu.
And the Bible further says God will then rebuke the devourer.
Litho kwesithathu uNkuluNkulu uyawuxosha isikhonyana noma okudlayo.
Those are the benefits of tithe.
Imivuzo le yokukhipha kweshu.
And when you do what we call alms,
uma ke wenza lokho,
when you do what we call alms,
okubiza ukunikela,
to give to the poor,
ukunikela kwabampofu,
the Bible says God will reimburse you.
Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyakubuyisela mawenze
njalo. That is the benefit of alms.
Lokhu lokunikela kwabampofu.
And now when you go to the third level,
uma uya ezingeni lesithathu,
which is the seed
eliyimbewu,
and the pastor's appreciation,
nokubonga umfundisi,
it has got its own benefits.
Nalo linezimivuzo yakhona.
Allow me to share with you,
ngivumeleni ngisho lokhu,
the benefits of what you are doing today,
imivuzo lokho enikwenze namhlanje,
so that when you go home and pray to God,
ukuze mawuye ekhaya uyothandaza uNkulunkulu,
you can claim these promises,
ukwazi ukuthi Nkosi sengicela lo lezithembiso,
because you have done what you are supposed to do,
ngoba Nkosi mina ngiwenzile obekumele ngikwenze.
Philippians 4:18,
abase Philippi besine verse 18,
it says,
lithi iBhayibheli,
indeed I have all abound,
impela nginakho konke,
I am full,
ngigcwalisiwe,
having received from Epaphroditus the thing sent from you,
ngokwamukela konke okuvela kini,
a sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice,
nokuyiphunga elinuka kahle neminikelo yokushiswa,
well pleasing to God,
okuvela kuNkulunkulu.
In other words,
ngamanyamazwi,
this is what the man of God says,
yiloko kusho inceka kaNkulunkulu,
now that you have given to me,
uthi ngoba seninikele kimi,
now that you have appreciated me,
nangibonga,
now the Bible goes further to say, and my God,
lithi ke uNkulunkulu wami,
shall supply all your needs,
uya unakekela izidingo zonke zenu,
according to his riches in glory by Christ Jesus.
Ngokwengcebo yakhe senkazimulweni kuKristu.
These are the words,
amazwi la ashiwo,
which I believe the bishop will be saying over to your life today.
Engikholwa ukuthi ubishop uzobe wakhuluma kithi namhlanje.
He is saying to you,
uthi kithi,
now that you have supplied all that I needed,
ngoba naku seninginikelile konke ngikufuna,
now that you have appreciated me,
nangibonga futhi,
my God as a bishop,
uNkulunkulu wami njengombishop wenu,
is now pronouncing blessings over to your life,
usekhuluma izibusiso phezu kwenu,
he says, my God,
uthi uNkulunkulu wami,
will supply all your needs,
uyakunifezela zonke izidingo zenu,
all your needs are only met through pastor's appreciation,
zonke izidingo zenu zihlangabezwa ngenxa yokubonga omfundisi kini.
A pastor carries a special blessing which even God can't even give it to you,
umfundisi uphethe isibusiso esimangalisayo esingeke sisuke direct kuNkulunkulu.
Not all blessings are from God,
akuzona zonke izibusiso eziqhamuka kuSomandla.
A man blesses too,
umuntu nawe uyakwazi ukusomunya umuntu.
Your physical parents blesses too,
abazali bakho bangakubusisa.
Your spiritual parents blesses you too,
abazali bakho bangamoya nabo bangakubusisa.
Listen to this one, Genesis 27:33.
Genesis 27:23 says,
then Isaac trembled exceedingly and said,
uIsaac wenza ngokuvelileyo wasethi,
who,
ubani,
where is the one who hunted game and brought it to me?
Ubani ozingelile waseletha kimi?
I ate it all of it before you came.
Ngidlile konke ningekafiki.
And I've blessed him.
Futhi sengimbusisile loyo.
You hunted the game.
Nina nihambile nayo ozingela.
And you have blessed the pastor.
Nabuye nazo busisa umbishop.
And indeed,
impela,
he shall be blessed.
Uyawubusiswa.
When Esau heard the words of his father, he cried with exceedingly great and bitter cry.
Ngalesikhathi elusa imfuyo kayise walila wakhala kakhulu.
He said, father,
wathi baba,
bless me so,
ngibusise impela,
oh my father,
konke ngababa wami.
But his father said,
wathi uyise,
your brother came with deceit,
uyihlo uze ngenkohliso,
and I've taken away your blessing.
Umfo wenu zengenkohliso wathatha isibusiso sakho.
This is the sign that a physical parent, a spiritual parent also carries a blessing which God does not have over your life.
Uyasikhombisa ukuthi ongubaba kuwe kuwo wonke amazinga ngakukhuluma ukuphila kuwe.
And I want to believe that when you give, you sacrifice.
Ngifuna ngiyakhole impela ukuthi uma unikela usuke unikela ngokusacrifice.
Giving is all about sacrifice.
Ukunikela ke kukuzibophezela nokusacrifice.
It is not equal giving.
Akona ukunikela nje.
It is not equal giving.
Akona ukunikela okulinganayo.
But it is equal sacrifice.
Kodwa ukusacrifice akuyalingana.
To someone
kumuntu othile,
100 rand can be a sacrifice.
100 rand ngaba ukuzibopheza lokunzima kabi.
But you a millionaire,
kodwa kumuntu osozigidi,
100 rand, better think twice.
Kahle kahle uthi awu musa ukudlala la ngo 100 rand.
It is not equal giving, but it is equal sacrifice.
Ukunikela akulingani, kepha ukuzibophezela kuyafana.
And when you give,
yabona uma unikela,
God does not look at the amount that you gave.
UNkulunkulu akabheki kakhulu inani.
He does not look at the amount that you gave.
Akabheki inani onikela ngalo.
He looks at the amount that is left in your bank account after giving.
Ubheka ukuthi mase unikelile wena usalelwe okungakanani. Ay,
Mark 12 verse 41.
Mark 12 verse 41 says,
now Jesus sat opposite the treasury and saw how people put money into the treasury.
UJesu wama ngasesitsheni sokunikela wabheka ukuthi banikela ngamalini.
And many who were rich put in much.
Abacebeleyo banikela okukhulu.
But the one poor widow came and threw in 2 mites, which make a quadrants.
Lo mfelo waza wayehlwempu wabuyela wazonikela ngezindibilisho ezimbalwa.
So Jesus called his disciples to himself and said to them,
uJesu wathi ke kuba afundi,
assuredly I say to you that this poor widow has given in more than all of those who have given to the treasury.
Wathi ngiqinisile impela ukuthi lo owesifazana ngumfelokazi unikele ukudlula bonke abazela shen sokunikela.
It is not equal giving,
ukunikela kulingani,
but equal sacrifice.
Kodwa ukuzibophezela kuyalingana.
It is not how much you give,
akhathale ukuthi kungakanani okunikelayo,
but it is how much is left in your bank account.
Kodwa uNkulunkulu ubheka ukuthi kusale malini mase ukhiphe lo 100 rand.
Mfundisi,
Bishop,
we celebrate your life.
Impela siyakubungaza.
And God bless you.
uNkulunkulu akubusise.
Cala shalo baba,
Pastor Charles, a round of applause.